Sifuna ukwazi ukuba u-19 no-3 over 18 plus u-18 no-2 over 3 ngubani. Ndiyathanda ukohlula la mixed number ndiyibhale ibe ngu-19 plus 3 over 18. Ndizawu-eda kuyo u-18 plus 2 over 3. Ngolu hlobo ke ngoku sendingakwazi ukuqale ndi-ede ii-whole numbers zam ecaleni ndiphinde ndi-ede ii-fractions zam. Ndizawuthi 19 plus 18, ndi-ede ke ngoku ii-fractions zam plus u-3 over 18 plus u-2 over 3. U-19 plus 18 xa si-add i-whole numbers siyakwazi uzawusinika u-37. Ku-37 plus u-3 over 18 no-2 over 3 ii-denominator zabo azifani. Loo nto itsho uba kufune ndifune i-denominator efanayo elelona nani lincinci elidivayideka ngu-18 no-3 elingu-18. Ndizawutshintsha laa 2 over 3 ndifuna ukumbhala abe yinto eno-denominator engu-18. Itsho uba ndizawumultiplya ngu-6 i-numerator ne-denominator zam. U-2 over 3 uyafana no-12 over 18. U-2 over 3 ngoku ndingaphinde ndimbhale abe ngu-12 over 18. Ke ngoku sendingakwazi ukuzi-eda ii-fractions zam. Ndizawuba no-3 over 18 plus u-12 over 18. Impendulo yam apha ku-eda ezi fractions izawundinika u-15 over 18. Ndizawuba no-37 plus u-15 over 18. Xa sendiyibhala ibe yi-mixed number izawuba ngu-37 no-15 over 18. Le mpendulo irayithi kodwa le fraction xa siyibona i-numerator ne-denominator zine-common factor engu-3. Ndizawuzidivayida ke ngoku zombini ngu-3. Izawundinika ke ngoku loo nto ndizawuba nala 37 oyi-whole number. I-numerator yam izawuba ngu-5 i-denominator ngu-6. Ndizawufumana u-37 no-5 over 6. Sibe sigqibile.